Dabezitha. Zulu kamalandela ngokulandela inkomo zamadoda. Zulu omnyama ondlela zimhlophe. Uwena kaphunga nomageba. Uwena kamjokwana kandaba. Uwena nkayishana kamenze yaphuza umlaza ngameva. Sithula isikandaba. Sithula isikankombane. Uwena kanogwaja umhle ngomlenze. Uwena kambambela shoba. Dabezitha. Bayete. Wena wezulu. Witness history in the making and join us for the Royal Zulu Coronation on Saturday, 29 October at 10 a.m. on Mzansi Magic.